Wafuate.
Na hiyo bado ni ndani.
Ama twende aje?
Twende kwenda gari ya masaira hiyo.
Tutapata direction huko mbele.
Jesus, twende. Fuck man, hawa watu.
Nani amesimama huko mbele?
Nani amesimama? Si wafungue. Hata ili tungeenda.
I'm going to go to the house.
Hey, you're the man.